etafuleni simu amantombazane kamelweni amu ngebenzamasiphelele simu kuluva sekuyabheka zophenduka amatafuda thethi ingudi etafuleni simu amantombazane kamelweni amu ngebenzamasiphelele simu kuluva sekuyabheka zophenduka amatafuda ibhotela lophina mantombazane please shesha twali caravela zanu zodrive afuna uhlebela nomntwana shisa amatekwane kube mhlopha amafastera thethi bedshit vestuda kikitenga kumuli bhati mhlinga nindo zokhuluma ntombazane uzodilika ifunga toshop Thank you.